Hello guys, mumeze neza ni kuri KIZ TV ntahandi muzokura makuru ameze neza. Ahantu twishikire habaye ingorane zikomeye cyane, murabona yuko abomotse ikiraro. Rero KIZ TV twahishikiye kugira ngo tubereke ibintu bimeze neza, kugira ngo tugume tubazanira amakuru ameze neza. Rero guys, no basaba yuko mwoja kuri YouTube mukagira subscribe nikaye gakengere ntimukibagire. Okay, rero kuri micro ni Sandor, behind camera Kelvin twagiye bro. Mutama gute none
nisha
meze neza?
Yego.
Ndababona. Mbega mwitwa bande?
Nitwa Barantangaje Ernest.
Mutuye ngaha nyene?
Yego, mba ku mutumba gabaniro gatsimbiri naha kirasanye.
Nagomba ndagusabe ko hanze ubanze ndamukiriza abakunzi ba KIZ TV.
Turaba ari umuca abakunzi ba KIZ TV.
Murakoze cyane. Mbega Mutama, ibi bintu byaraye bibaye kuri wewe ubivuga kuri iki?
Turi mu gahundwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka, narirya ikiza cy'imvura cyahitanye imirima, amatongo n'inyubakwa nyinshi nyinshi, izindi nazo zayasimikaga.
None ko tubona arya amazi yazanana ari menshi, mbega ayo mazi yoba azanana hehe? Yoba ava hehe?
Ava mu mitumba ihanamiye komine Muhuta. Yo muri komine Muhuta nyene ni umwuzure wataye w'imvura yeze.
Mbega kugira ngo ayo mazi bayagabanure vyogenda gute?
Hoba abahinga bavyigiye bagakoresha gukinga ibiza bitaraba, ubu naho caca abigiye gukinga ibiza vyamaze ku.
None nka wewe usanzwe uba ngaha, ko tubona imiduga iguma ikatira ngaha, mbega muri ino minsi ikiraro kitarakogwa, nta yindi nzira bazoba barabacira canke bizoguma bimeze uku nyene?
Hari igisabo c'abenegihugu basoro twababura aho barenga n'imiduga kugira ibunguruze, bari basavye rero abategetsi bamye ngaha, ndibaza yuko bagiye kubihereramo kugira baturabire inzira yo biratwungururiza ibintu n'abantu.
None ko tubona hajya ikiraro cyabomotse, none ubona yuko kizokogwa mu minsi ingana gute, cyanke ntavyo barababwira, cyanke biracyari mu ngiro nta n'ivyo barababwira?
Hamye abategetsi n'abajejwe gukora ibiraro twe tumenyereye hano, abasinywa nibo batumenyereye kubona bakora ibi bintu by'ibiraro hano mu karere iwacu. Rero bahaza abategetsi nabo nyene bamye aha, nibaza ko bagiye ku biro bya komine kugira babivugane bize mu ntara hanyuma babishyire mu ngiro.
None nk'icyo barabaruvuga yuko bagira babacire, ubona rizoca he? Nta hantu bababwiye aho rizoca, cyane hajya hose ko tubona hari ibinogonogo, rizoca
ku bwanze umwene gihugu ntize ubwo buhinga bwo guca amabarabara, nta nyinshi notanga ngo ibarabara ryorenga ngaha. Abize ubuhinga bw'iryo barabara nibo bategerezwa kubona aho rishobora kurenga.
Ok Mutama, merci. Mbega ni igiki wosaba kugira ngo ibintu bigende neza nko mubajejwe, nko mubabijejwe?
Nosaba abajejwe gukurikirana abenegihugu iyo babangamiwe n'ibiza nk'ibi vyaraye bibaye ko botuba hafi. Narirya hano iwacu hariho enerji kirase yagomba ihakorere, tukaba twari dutanguye kubabara kubw'ubuciro bw'imizibukiro, twayumva bazoduha tutaronka naho tuzoyigura kuibe ntoya batubariye. Hanyuma n'uwari afise agatongo yoyungururizemwo kukubura amahera ashobora kugura aho hantu, haciye haza ikiza naco kiragatwaye twese ico kiza c'uruzi bivuye ku mvura nyinshi, biciye bikorana n'ivyo onye umutima wari wahagaze kubera ibiciro vy'imizibukiro bari batubariye tutoronka aho tuzogura kubera ubuke bwayo. Hacajamo n'iki kiza kirashitaguye naho twari twatsindaro n'imirimo iragenda, urumva hose turi mu mibabaro idasanzwe hirya n'ihino, haba kuri iki kiza c'imvura, haba ni kuri ibi twari twiteze vyo kwimuka hano hantu, urumva ko biciye biba vyinshi mu mutima. Rero nk'abavyeyi, nk'abakurira abenegihugu, bo tuba hafi kugira ntitugware n'amahahamuka.
None hari abo bazobomorera ngaha kugira ngo iryo barabara barigire?
Oya, hariho umugambi wakoreye aha nyene muri aka gatsimbiri nyene, iyi mihana yose ubona. Rero bari bimiritse gutanga imizibukiro kugira turabe aho twungururiza, urabona naho twungururize iki kiza naco cy'imvura cyaciye kigwira, amatongo aragiye, imirimo iragiye, ntituzohava turonka ibyo turya, tubure n'amafaranga dushobora kugura ahandi twoyimuke.
muravyumvise bakunzi ba KZTV aha twari turi ni muri komene muhunta mugani turahava ni muri isuko rine kirasa mugani turahava turacabaza ibintu bitandukanye Kelvin twagi